amahoro neza hiwanyu nkuko mwabikurikiranye twatanguye kurikiranye kuvyerekeye n'uburyo umuntu yubaka imigenderanire kwibwira ko bisa muga mu bisanzwe twese nitwubaka imigenderanire cyo kimwe hagiye twibaza ko twese tubaka imigenderanire cyo kimwe ariko mu by'ukuri ntibisa biratandukanye nkuko bashakashatsi bavyerekanye n'umunsi nifuje ko tuganira ku yindi muri yo y'ukuntu umuntu yubaka imigenderanire yubakiye ku bwibone cyangwa ukuntu we yishima agakengera abandi iyo nifuza ko tuganira kuno munsi ni mu migenderanire icyo bise mu kirimi cy'igifaransa attachement distant évitant iyo ni ukwita mu kirimi cy'ikirundi naho usanga hari igihe bigoye kuronga ijambo ry'ikirundi ribivuga imigenderanire yubakiye ku bwibone uwo muntu aba ameze gute cyangwa aba yubaka imigenderanire yiwe gute nicyo abashakashatsi bise attachement distant évitant amajambo abiri ari mu iryo jambo ry'igifaransa ni uko umuntu distant ni ukuvuga ati ashyiraho kirere cyangwa distance iki hagati yiwe n'abandi ashaka kubegeza kure évitant nawe ashaka kwinyegeza cyangwa kutaboneka mu bandi ashaka kubegeza kure nk'uko nabivuze umurage yaratangira rero turaza kubitahura iyo attachement ari distant évitant imeze gute umuntu nk'uyu kenshi usanga ari wa muntu avuga ati jewe nta migenderanire ngomba cyane nimba unkeneye nsanga iyo ndi jewe nta muntu nubwira ko ndamukunda jewe nta muntu yombwira ko nkunda ngo agire icyo bingira cyane nta muntu yompeba ngo bimbabaze jewe aguma avuga jewe aguma umwanya wose yumva umenga arasumba abandi bose abarabira hejuru yumva umenga abandi nta gaciro bafise kandi yumva umenga harashobora kuba hariyo abantu bamukunda kandi nawe akumva umenga hariyo abantu karimo gakeye ko kubakunda mu akumva umenga ibyo ntabyo nabwira jewe ndi umuntu akomeye cyane iyo umuntu ameze gutyo nk'uko abashakashatsi babyerekanye aba ari umuntu yubaka imigenderanire yiwe yubakiye ku bwibone biba byagenze gute kugira umuntu ashike ngaho nk'uko twabivuze uruyoya cyangwa umuntu akira uruyoya arubaka imigenderanire kenshi imigenderanire yubatse akira uruyoya ni inabandanya mu buzima abakuze kenshi urasanga rero nyina w'umuntu cyangwa umuntu wa mbere ashika ko uyu muntu yubatse ko imigenderanire ugasanga ntiyashoboye kuhaba nk'uko bikwiye hama kandi iyo umuntu abonetse ababyeyi baraza kubitahura ugasanga birashika uruyoya ugasanga arageza igihe rukanka ibere nuvuga gute akagumuka akavuga ati ndanyanze ugasanga umubyeyi atamuvuga ati uno mwana azoba ingare cyangwa azoba umuntu yiganza rwose ababyeyi barabizi hari igihe bishika umwana akanka ibere uno mwana ntibisubire ko adashonje arashobora kuba anashonje ariko akavuga ati kubera ibintu bitageze nk'uko ndabishaka cyangwa kubera utagiye cyagiye nari ndagukeneye ubu rero nanjye ndaryanze kenshi iyo umwana uruyoya rumeze uko ibice 60% iyo akuze usanga imigenderanire yiwe yubakira ku bwibone yubakiye ku ikintu nyamukuru ntuvuga ko yatashima y'ubwibone cyangwa imigenderanire yubakiye ku bwibone ni uko uyu muntu aguma ashaka umwanya wose kwegeza kure abandi kubona ko abandi ata agaciro bafise kubona ko abandi ata kamaro bamufitiye ingorane zica zihaba rero ni uko uno muntu nta nimwe yigereye yubaka imigenderanire myiza nuvuga yimbitse cyangwa y'indani y'ukuri kuko ntigera agaragaza ibigumbagumba byiwe ntigera anagaragaza intege nke ziwe kandi umuntu bari kumwe yumva umenga aramwikoreye ni umutwaro kuri we kuko yumva umenga nije nama ntegereza gukora intambuko ya mbere nije nama ntegereza kumwitwararika we ntashobora kunyiyumvira we ntashobora kunyitaho kenshi rero bano bantu bameze uko nk'uko twabivuze mu yindi migenderanire nabone baba bafise ubwoba kuko nta muntu n'umwe adakeneye imigenderanire abafise ubwoba bw'uko niyerekana ibigumbagumba byiwe bava bamutwenga bamufata nabi acyahitamo rero kwibona kumva umenga we ntazo akeneye jewe ndi umuntu yikwije jewe urandondera sije ndakurondera kenshi rero ni umuntu abafise ingorane uri kuramura mu ibarabara ukwibaza ko n'umuntu si igihagararo si ijunja umuntu ameze neza ariko by'ukuri uno muntu ashobora kuba afite ingorane kenshi umuntu iyo tumubonye gutya twibaza tujye umuntu ni sawa kabisa ariyemera arifitiye agaciro mu by'ukuri uno munsi ntari afite ingorane kandi nawe nimba wumva muri kino kibanza cyangwa muri yatashe umuntu turavuga imigenderanire turavuga vyukuri urashaka kuba ufise yongorane ningorane kandi ningorane ikomeye kugira ukaziza kuba nuko no muntu nta migenderanire yigera yubaka nta bagenzi bibwina canke imigenderanire yimbitse yigeragira no muntu afise ingorane urashaka kuba uri kuriyumva mu bindi ko ndavuga naho ushaka kumva umenga ati je nta ngorane ufise vyukuri urabizi ubajije umutima wawe urabizi neza ko abarimo akagorane shakuba ari wewe ashaka ari kuba ari mu kibano cyawe kuko nko nabivuze kandi ndabisubiyemo nta muntu numwe adakeneye imigenderanire yimbitse yibwina imufasha kubaho imigenderanire yadufasha kubaho uyu muntu ni muri icyo kibanza cyangwa nimbuze umuntu ameze uko icyambere cyo kumufasha no kutahura yuko kwerekana ibigomba guhumba ntabwo ari intege nke kwerekana kukeneye ubundi ntabwo ari intege nke kwerekana yuko ubundi yakubwiye ko gukunda birakuryohera ntabwo uba werekanye intege nke ahubwo uba werekanye kunezerewe kandi ko wumva unezerewe n'abandi murakoze cyane 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 ikiganiro cyanyu umutwe wacu muri kurikirana ku murongo w'ijana na mirongo irindwi na gatanu kuri Star Times ni BNP TV muri kurikirana ku minsi yose ya kabiri saa cumi na zibiri minota mirongo itanu n'itanu naho ubutaha murakoze